Satulsidan Baba Muji Karbo Karam Satulsidan Baba Muji Karbo Karam
Baba Budi, Karudo Kuda.